uri fresh, not my stress. Well, me like the way you dress. From morning till na na na. Me no wear but tuna fanana na. When you said you're na na. Hey, now my heart in na.
Abanyagozi bose murazina?
Benshi turazina nk'abaririmbyi bo nta numwe tutomenyana. W'umunyengozi n'abiyita ambassadeur canke ibiki. Bose turazinanye. Ego.
Ni bande biyita ambassadeur bingo?
Eh? Ah barahari tu. Nsanze navuza ambassadeur gusa ambassadeur ari izahari. Uwo mu ambassadeur turamwubahereza ubwo ambassadeur bwiwe ni sawa.
Ni masterland?
Ah wa mutoye no banyene. Ni we ambassadeur. Niko babivuga ngo ambassadeur kandi turavyubahereza. Hama ivyo vyo mabeef navyo uri ready kuri beef ni yangwa ko nubwo nkiza ndi ready kuri beef.
Siren Vibes TV. Hello hello guys, how are you? You good? Doing good? Meze neza murakomeye aho muri aho muherereye ni uzira ko twi micro umunsi ndi kumwe n'umutumire umunsi mbaye muraperu kandi ndavuga nyaragurita mukama ikigo sibint muhamo mugani wa Vince Smith ndi kumwe n'umutumire numuririmbyi hagiye kwaba no muhape akora byose akora byose yitwa Ice Cado umva yitwa izina ry'igifaransa n'icyongereza ibintu si bintu byoroshye umva si bintu mugani wa Natasha reka ndamwakire ni muri bangwe bita ba upcoming canke abaririmbyi yo canke abahanzi bakiduga bakizamuka umugani w'abanyarwanda hari iwacu ari ababanyi bacu reka ndamwakire hama atwibwire atumenyesha atwereke impano yiwe afise abatamuzi bamumenye abatamufollowing bamufollowing ibintu nk'ivyo arako ari umujamo mboga arafite ama fresher abakobwa ni nkumi ni bamwe kuci kukanguka kandi bwemere ko bivuga
iyi ni Ayiskado Ayiskado kuva ingozi ubu nyene mu mbona ndi kumwe n'uwo mudada ndindiriye ibyo aza kumbaza n'ibiza gushoboka ko mvuga ndabivuge mapema sana
sawa mwabyumvise ni umunyengozi hariya NGOZI kugasaka abanyengozi hano tumwabaye benshi ngaho ubu
umu twari benshi kuva kera ahubwo uyu munsi niho muri ko muratumenya bamwe ya
kubera iki bari ho tuko turabamenya niho muhagitse kumenya kandi nshanga ntihari bwagere ko tubamenya
ahubwo nuko ibyo turiko turagerageza gukora biriko biratuma umengo mwatumenya niko nobivuga
ego ni Ice Cado cyambe yagira mpere ku izina ryawe kuri kwitwa izina rya bon banza tubwire kwanza amazina yawe yani amazina abavyi bakwise tugira twumve Ice Cado hano yavu
nitwa Cado Ice najyo ni nkakurya abantu nyene akazina nyene urashobora kwitwa kandi kazina abavyi batakwise
okay donc witwa Ice ni hage ni ibarafu ni barafu Ice hama Cado ni cyangwa kiri umwana arukunda barafu bakunda kugwa makado yo barafu
oya nuba amabarafu ndayakunda
nagi barafu n'umugabo ngana nkawe
ah nawe ndayikundira nogira gute noca ndayihoza ngo nuko ndumugabo ndayitundisha ya
ego ukuntu wambaye ipantaro bizimwe abatama bacha nkabigisha batubwira ngo mwawe muzi tabaguritse amadesi yo ndi yakupropose kwambara gute
nasanze nabyambaye nawe ampropose hari ibintu nyine dusanga twakoze na utarutse ko wabikoze
ubwo bari ubizi kuja muri interview Jean kugira wiyumvire c'est vrai bambaye jeune jeune na jinsi ubiyumviriye shaka kandi ngende nambaye gute nambare itisu nambaye panalisa nambaye panata bagubiza gata ay panata gusa niyo ijya
nambaye kujya nyene nsanzwe nambara kujya nshobora ko iyi no mu buzima busanzwe nuko nyene nshatse ndambara nyene urumva nkanje nyene na Iskado nasanze nambaye uko uncani isanga hanyene ni fresh
Ah ego hama Ice Cado muri make ukora ibiki? Ah nimba uri umuririmbyi naho urazingana abaririmbyi bivuga
Ice Cody Mike a rap from my hood Babylon get away I'm much from this game abashaka kunyicarika mina come now they can't me fear it wapa flocky bow ndo muraperi ndahibongoza numvise wowe umbwira ngo ngura umuririmbyi ucanga urarapa kumbe byose no kuririmba ndahibongoza nka na rapper yeah
uheje kurapa ntibangoza twumva
the way you look besides a bench gusika ibazo na makesh uri fresh na ma stress well me like the way you dress from morning till na 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 Me no wear but tuna fanana. When you said you're Rihanna, hey, now my heart in
Okay, nsubire mvuge ati mu muhaya amanotangaye ibyo bintu murandwe bora bibivunye kuri Facebook ngo nguye umuntu ngo muhaya amanotangaye eh ariko uri kuyanda bakuri kuri ankanga bagutera amabiyo no gukora biganiye ekanda so guys aheje kuri mwa byumvise ya legize na hap mwa byumvise gute kwa makuraje ya yanyu ava kuri mwebwe bon yiyi ava kuri mwebwe umva mu mugira ati swati ahanyemeze byinshi anke kosora ngahangira ngo shuye gutuje kubandanya aiska do uje muri game sivyo winjiye muri game nuwinjiye ubu canke yatanga kuririmba kera gusa ubu niho tanga kuzuza kumenyekana gahoro gaho
ubu niho no vuga ko bamwe batangiye kumenya buhoro buhoro mugabo sivyo umunsi haraciye kinini ego guhera za 2010 turi muri crew na endo mic amasuka n'ubu nyene nuko tutariko turagaragaza me niko twaheriye kuririmba kera tu
umva watanga kuririmba urimbana na endo mic
eh crew imwe
Hama endo mic ya chajam kwifokasinga cyane muri production meme si turazikazi kuririmba wewe wacu bivamwo canke wacu yufatirwa ubwo bingoze no bingoze wacu uje mu bindi bintu naba kuririmba
ubuzima urabibona twararirimbye tukiri aba peti batoya haragera igihe tumenye skese la vie turavuga reka tubanze twirukane ubuzima endo mic ajagira chance aba production yiwe yakunzwe akora muri production nayo naceneruka mu bindi kugira ndabe ko notera imbere gatoya
je nshaka kumenya ikintu kigurukanye ubu mu muziki nikihe ko umva waragiye mende kurondera ubuzima mbe ubuzima wa buronse uraje mu muziki ubuzima wa bamaze kuburo
eh ubuzima je numva nkeneye kwirinda bufise ubwo gufata kabaja cyangwa taxi cyangwa nkafata kabis iyi ndabufise nkaba no muri BJ nkari hinzu ndashima God alhamdulillah urumva ubwo naburonse urumva no kuza rero nkakora wa muziki kubera ubu ndumva ko ndi pose ntuvanga n'ibintu byinshi
ego umuntu kwanege tuganira na kirikou kirikou akili arakumbwira c'est vrai akumbwiye ko uyu muhungu wacu hari ngozi mu mufasha ibintu nk'ibyo wana kirikou mufitanye ubuhe buryo mbega wari umuziki yari ngozi kumwe tumara abanyengozi wari umuziki yari cyangwa umenye kora ko sigara ari muri lebu imwe na endo mic endo mic ari uwo muzani kuva kera
ari umunyengozi deja twari tuzinanye
abanyengozi bose murazina
benshi turazina nk'abaririmbyi bo nta numwe tutomenyana w'umunyengozi n'abiyita ba ambassadeur cyangwa ibiki bose turazinanye ego
ni bande bita ba ambassadeur bingo
eh barahari tu nsanze navuze ambassadeur gusa ambassadeur ari izahari uwo mu ambassadeur turamwubahereza ubwo ba ambassadeur bw'iyo ni sawa
ariko umuvuze nka mpengara hari just ndamwumva ni masterland ko niwe niwe navuga ko atanga gusohoka cyane imbere y'abandi mu banyu wa artiste w'abanyengozi
awa mutoye no banyene niwe ambassadeur niko babivuga ngo ambassadeur kandi turavyubahiriza ya
aya uko nuri kurabivuga nuri kurabu muha wewe niko babivuga ayibona wowe mugasi kuvuga
niko babivuga ngaca numviriza nkabigendera ko kuko byavuzwe si je mbana bivuze ariko byavuzwe nkabona byavuzwe kiniyo bakivuze kibagihari nshanemera nkavuga ati ambassadeur fresh
mufitanye ubucuti meze gusa n'abartiste b'ingozi mbega muhora muhora hari ukuntu ahantu abantu bava ahantu hamwe iyo bahuriye fata nk'umwe cyangwa bagahora mu kindi gihugu bahura bakaganira ivyo wacu bimeze uku tubigenze uku mbega abanyengozi nka wowe uvuga ko ukiri muto par rapport y'abandi muhora muhura ukabahanuza ukaguhanuza
eh duhura tukaganira mbega twakora iki bakambwira ati urabona brother nkawe uje uyu munsi nkuko bivugwa bisabugira uko canke kujya nakujya nkabumvira nyene nk'abantanguriye urumva barantanze kumenyekana eh mugo ni bantanze gukora ibikogwa bantanze kumenyekana ngaha muri buja nahone eh nkabumvira nkavuga ati murakoze cyane
uraje muri industry mvuga ko ari industry igoye iri mu mashari vyo gutukana ama beef nk'ivyonye wowe ubijemwe mvuga ko ukiri muto ni zihe struggle canke ni kumaze imyaka myinshi nko wabivuze ni zihe struggle ubona ziri mu muziki zishobora kuzotuma swat ubandanya canke ucika intege
nta kintu na kimwe cyo ncinege kubera yabandi ucika intege mba narabihebye kuko nahuye nazo kuva kera jere ari byo kuvuga ngo nje mu mabifu cyangwa ikijenje kugaragaza talent iwanje kandi nje ndayemera nsika abantu bazoyemera kuko hama ibyo byo mabifu navyo uri ready kuri beef niyangwa ko nubwo nkiza ndi ready kuri beef uzoshaka amahoro nawe ndi ready ku mahoro kuko urumva turabahanze
nitwaje mu ntambara mugo urumva muri cyagi ko guko ukora kubera kiba ari gikorwa ciwawe uhuzanye ntambara ucugwana kuko urumva igikorwa cawe baje kuconona ucugwana kugira ugwanira igikorwa cawe ndabesha none
kugwana mbega si ntagubona ko ubutwaye mu ruhande rw'umugabo bavuga ati ofu mu bitwara nyene mu rundo nkurinde kugwana bibe mu mwumvikana mu kuganira ngira ngo nti izangwano ziveho none habe ukumvikana
singwano nkijyuzi ngwa mabare cyane
umva uvute ngo beef uzuzanye beef uzomwakiriza yobe
singwano nkijyuzi ngwa mabare ngo kwicana cyangwa ibiki
yangwano nyere tuzi ya majambo
niyaza kuri hip hop tuzora sa hip hop ndamwereke ko staki niyaza hibongoza mu ngwano naye nzoza mpibongoza ntabyo si ubu ndiyemera bisaba niyemere kuko ntiyemere wewe wonyemera none ntiyemere ndiyemera
Iyo tawe yemera zina zina fana zina fana kwemwe
mapema sana
ego ice cadeau uyu muziki c'est vrai ntuworoshe kandi ntugoye mugabo haraba abartiste bakuru usho umunasho uvuga ati je abanye ndabubaha ndayigira ko hari ibintu byinshi bakora mbega urukura abartiste bakuru bawe nabo kwigira ko canke uvuga ati abane ntanze bakora bavuga ati ntanze baduciriye tuke turondere inzira y'iwacu wowe uri ko ugira ukore gutubwira ngo ushobe kumenyekana niba ubigire ko canke
eh kubigira ko birakenewe kuko iyi terrain ndiko nibo bakuru kandi ahantu hose bisaba wegere mukuru eh je ndi tayari kuzorondera abo bakuru bose je kuko sinkunda no kuraba ngo bakuru kwanza umuburi muhanzi wese yana umuririmbyi afite talent yo kuririmba je ndamurabira ko nkamwigira ko yaba moto cyangwa ukuze ndagenda ngamubwira ye bro ibintu nk'ibi mbona umengo hari cyo mfasha nkakora
urigira ko ari byo barundi
ya erega barashoboye
ikora ko hari abandi ntavuga je ntabandi yunga abacu ntanumwerisha bakigira ko
abona abandi si je ndabigira ko kuko bafite imana ingabirano barayifise bararimba turetse tutuntu two hijya no hino ngo sinzi abarundi barashoboye mu bisanzwe
Mbega urabona ko mu nteguro zawe ategura gukora collab y'umuntu twavuga ko afise izina atari wo hasi ko ubwo bugenzi nk'abakiri ku nabandi se ko ufise nabandi artiste bubatse amazina mushaka kwa mumvugana hari abo ubona bizokorera ku nka collab ubwira mushaka gukora ikikorwa ashaka kudugira izina
mbere yo kundugiriza izina mbanza kugidugiriza jewe hama bo bakazoza bumva aho ndiko ndashikana izina ryanje hapana ngo narinze gukora ibintu ngo byo kujya ngo bandugirize izina oya niba abantu baduze gwawe
ya wowe mukugira uduze kuduza muhe wuyo
no gukora ibikorwa gusa nkuko bariko baramenya nko muri rimbye no kugaragaza ko ndu muri rimbye abishoboye tu hama support ye bafana support
urafite abantu bagufasha jo mu bintu by'ubugyo management canke amafaranga na bimenya nka video office
nkuko mwabivuze ngo umuhanzi akiza sinoshoka nca ndonga ibyo bintu by'amavideo gusa ndafite abantu dukorana hari nka ubloti ingozi n'abandi tu
ariko hari abasani baza bagashikira ko bagashikira bakora video wowe genre ni kibazo cy'amafaranga cyangwa no kumanya ko umenga ukiza ntabwo uhera kuri video
oya nkiza sinohera kuri video mugo ndayishaka tu ani nkuko navuga ngo nubwo buryo birimwe mugabo urumva muri yo chance yabo bashika bakora video sindimo eh mugabo gusa hizo ziraho center fry tu
mukurangiza sinzi ikintu wabwira abantu bakabaravye ikiganiro kuntu ubuge bwo supporting amwo kuntu barabi ibiganiro byawe bapana ibiganiro gusa bakarabana n'ama account yawe YouTube Facebook Instagram
ni YouTube ugasubscribinga nuko nyene ukagira like ukana sharinga nta bindi birefu hama mukankundira ibintu tu bafana ni mukundi byiwanje
bafana bashaka n'amakomantere
byose bishobotse nyene ico bashoboye muri rusange ego
reka tubwire ati courage ntibyoroshye ariko birashoboka kandi iyo ukunda ikintu gikuru no gufightinga no kudacika intege kandi niba warihanganye imyaka 10 seke n'indi myaka uzoyihanganye
murakoze beauté ya thank you so much
Merci aussi, merci no kubantu bavuze kiganiro. Yari Ice Card donc yivuze marawe kuri Instagram yego canke kuri YouTube yiwe marawe ndirimbo ziyogira ngo mushobe kumutera intege. Ashobe kubandanya munamo propose nk'ivyo ushaka gukunda canke ushaka kubakuramwo kugira ngo kare yiwe ushobe kugenda neza. Nyuzira ko turi micro yari Starland Vibes. Wandanye mudukurikirana hano hose Facebook na Instagram. Bye bye.